Se la venda. Mama Africa, we got it. African boys, African boys, boys. They can be Mozambique, just a jungle in Africa. They can be Mozambique, just a jungle. Solevachu, niweza barakunda. Urukundo rwawe ni rusaza ruraramba. Aho bava bakagera, bari hariye. Aho bava bakagera. Mama Africa, we dari ifura. Mama Africa, urumuge ukaze, wiraruta wasore. Bashinguye, bauruza manga. Ubagati jisisi, na wali wararaiye. Ngo ni waruja morundi, urete African boys. African boys. African boys, African boys, boys. Nda wakunda, nda bemera pe. Bafite uburanga bwiza, bahurusha n'amafaranga. Barihariye, isi yose. Bafite imitima imenetse, imitwe yabo irafungutse. Kandi bakagira ubwenge, ntibagira ubwoba. Gahera kigabo, turukuwa. African boys, African boys, boys.
African, African, African,
boys.
African, African,
boys.
African, African, boys.
Mama Africa, we daddy. African boys, African boys, boys. Urete African boys, African boys, African boys, boys. Mama Africa, we dari ifura. Mama Africa, urumuge ukaze, wiraruta wasore. Bashinguye, bauruza manga, ubagati jisisi. African boys, African boys, boys. Urete African boys, African boys.